Molo amkelekile. Kuthwa ke masifumanise uba amalungu akwisazobe esi amela i-function na. Masizikhumbuze ke, i-function ngubudlelwane ngaphakathi kwamanani akwi-domain nalamanani akwi-range. I-domain sisikhana samanani akwi-x adibene no-x, i-range ngalamanani adibene no-y. Ke xa singenise inani elikwi-domain kule function, i-function le izosixelela uba leliphi nani kwi-range elihambisana nalo x. Apha siyayibona into yoba loo nto ngu-y, kodwa ke le nto uba ibingazuba yi-function le ibizovelisa izinto ezininzi le function ukufaka kwethu u-x. Ke le nto le njengokuba ivelisa izinto ezininzi kangaka xa singenise into enye qha, asiyi-function kuba ayicacanga into yokuba xa singenise u-x kule function kuzovela eyiphi inani kwi-range na. Ke xa sifuna into ibe yi-function kumele kucace uba xa singenise elina inani elithile kuzovela elina elinye qha. Masibuyeleni kulo mbuzo wethu. Ke i-domain okanye amaxabiso esiwangenisayo ngala manani akulomgca olele ngecala, i-x-axis. Ke apha kwelina ilungu lokuqala ngu-negative 1. Elina ilungu lisixelela ukuba xa singenisa u-negative 1 kumele kuvele okanye kuphume u-3. Ke xa u-x esimngenisayo, xa singenisa u-x okanye mhlawumbi lo x esimngenisayo ngu-negative 1 apha ndithi, xa simngenisa kule function nantsi le box no-f, i-function yethu, kuza kuvela isiphumo sethu sizoba singu-3. Ke xa singenisa lo x engu-negative 1 singenise kule function kuzovela u-3. Ke elandelayo, xa sijonga u-2 ke ngoku, xa singenisa u-2 kule function yethu kumele kuvele u-negative 2. Ke xa u-x esimngenisayo engu-2 kule function yethu kumele le function yethu ivelise u-negative 2. U-y elinani elikwi-range kumele libe lingu-negative 2. Masiqiniseke, xa u-x engu-2, ungxi engu-2, uye u-y uzoba engu-negative 2 kule function yethu le. Ayikabi nzima kakhulu le, masiboneni ke apha kule elandelayo. Xa u-x ke engu-3 kwelina ilungu kuza kuvela ubani, kuza kuvela u-2. Xa u-x engu-3, xa singenisa u-3 kule function yethu kuza kuvela u-2. Elandelayo ke ngoku apha sino-4 singenisa u-4, kodwa masiyiqaphele into yokuba ayifani ngqo le nezinye. Into esiyibonayo apha into yokuba lo 4 esimngenisayo uhambisana namalungu amabini. Ke xa singenisa u-4 andithi le function le ivelisa amaxabiso amabini, ivelisa u-5 okokuqala, kwesibini uvelisa u-negative 1. Ingxaki apha into yokuba ukwenza uba ibe yi-function le nto kumela ivelise ixabiso elinye qha xa singenise u-x othile. Ingxaki apha into yokuba kuvela o-y abaninzi ke ababini ke phofu apha. Ke ngenxa yaloo nto asiyi-function le nto le kuba ayicacanga into yokuba xa singenisa u-4 kuzovela u-5 na okanye kuzovela u-negative 1. Ayicacanga loo nto. Ke ukuyivavanya le nto siqhela uba nayo into ebizwa nge-vertical line test ngesilungu, isivavanya ngokukrwela umgca omengqo apha. Xa lo mgca lo usika i-function le kabini, siyayazi into yoba asiyi-function le nto le. Njengokuba sibona apha, xa sikrwela lo mgca lo omengqo kule ndawo ka-4, siyibona into yoba isika kabini le function yethu okanye izawuhambisana namalungu amabini kwisazobe sethu. Loo nto le ke izothetha uba yinto yokuba asiyi-function kuba asiyazi uba xa singenise u-4 kuzovela eliphi na.